Icho gihe kwanza twarashwanye na Romeo cyane.
Bigenze gute?
Nama eh urumva bo bavugira baririmbyi nange ngaca vugira koti twebwe tugira iby'aba DJ niki.
Okay. Hagaye Daddy na Sat B mwahuye gute DJ?
Sat B gusa no kubwira aba artiste nabonye indirimbo zabo abantu bakunda cyane.
Okay. Hari ya hanze.
Hanze.
Yeah.
Babarundi hariyo Kidum. Mm. Hariyo Farias
kabisa
na Sat B.
Yeah yeah.
Abona abantu indirimbo bavugije baranazwi.
Urabona reaction.
Reaction quand même.
Yeah, yeah.
So kimena abandi. Abandi peut-être bizofata umwanya nkuko abandi babigize nabo nyene. Ariko batatu vraiment indirimbo na yo buri umuntu w'umurundi ari hariya cy'umunyarwanda gusafa indirimbo ndundi nabo batatu.
Nabaguma bagaruka.
Nabo batatu.
Yeah. Yes. This is a 12 song.
Yeah.
DJ Daddy.
Jereka mvugire bro. Hari akantu je ngo Daddy. Yes yes yeah. Oh man.
Akora na signature. Rasko la fois passé twari muri studio. Twari je ku recordinga. Wili turirimba na carambira ngo nibishoboka ngo ari kintu ntarumva. Tarumva kwe. Ako kantu ngo yes yes yeah. Avuga ari kwa kutumaza gasha ngo ngiyo ni signature.
Yeye ni yako.
Ebana iyo ifoiti. Akino na kimwe tu kwa mvi ya banyagwanda.
Okay.
Hachombora na kimwe kuri kalite ya son. Vraiment pas du tout. Gusa, wawo, yari hensi, wawo afse signature.
Ah, okay.
Indi limbo ya wikivuga gusa. Baki lirimba, uchomwa kwa indi limbo ya mugwanda.
Okay.
Tukwebe tuuze signature, muga wa kalite, ngato afse kalite.
Tukwere ki ugeo tulonge signature yu wacho. Tulonge, kakano vera kumutiki wikirundi.
Jemba ya mbaya.
Ah, mbaya mbaya kama mbaya na iwe mbaya tunawaru tunawafuta kama kaya kuri ke barimbyi bakira baraperi bakira baba bafite akantu kuko
barakora cyane uruva bari bafite struggle imwitego bigacaye batuma rero bakora n'abakozi ubaravye bose alepoko kuno bakora vraiment mon frère yaraza kicara kuri studio fasize dimata akakurindira naho za 14 akambia ntakungoya
sitaki urof
ntafanya muziki.
Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon moment. Moi, de ma part, une médine d'une commune à mes monnaies de regret. Ce qu'on décasse de Kromot, c'est moi qui vais au Mazoka n'a plus qu'une qui gagne au Gombeku qui est du début à la fin. Dites l'année de Yoko, you want to have good vibes. Big shout out to Kromazoka, subscribe to Channel Seren Vibes TV. Water Akura, subscribe to Kuibutse Yoko, Trimria Challenge Okuida, 100k followers, abonnez, change subscribers. We call it Jurukundo, Kavikurana support. Indeed, l'année de Yoko, 100k followers, Kuri Seren Vibes TV, the Showera, Kudikuiz, my MIC, you can call me Shabir. Chubairo cyangwa ngitaka boss for real depends on you nkuko musanzwe mwemenyereye namandi kumwe n'umutumire akatuyagira byinshi bijanye n'ubuzima bwiwe lifestyle yiwe project yiwe tukamenya byinshi bijanye n'umutumire we watch uyu munsi narose bakwe narose chance yo guhura numwe ndashaka kumwita mu legend numwe yakuye umuziki ndundi cyangwa umuziki w'ikirundi mu kibanza kimwe akawushikana mu kindi kibanza numwe yakundishije benshi cyane umuziki w'ikirundi yawuhaya kanovera tutari tumenyereye nawe sundi numu DJ jenda muzi mwizina rya DJ Daddy abenshi muramuzi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye fata taxi yari muri team ya Etoile Distance urakeneye kumenya amateka yose ya DJ Daddy urakeneye kumenya project change ubuzima bwiyo muri rusange bwa DJ Daddy gumana natwe kuri Siren Vibes TV. I'm Kaboss for real, I'm back. Yes, nuko nabibabwiye ndaryohewe numva mfise umunezero guhura n'umu legend nakuze niga primaire niga na maternelle ndetse numviriza umuziki w'ikirundi nkaguma numva DJ Daddy dizereze yo kumwese aruko byagenze turi kumwe mu bwami bwa Siren Vibes TV uyu munsi yatugende kuri Siren Vibes TV turaza kuryoherwa turaza kumaranya kanya kamize neza mwe na DJ Daddy mumfashe mu cyubahiro ciwe tumwakire DJ Daddy
salama baba uraho
cyane gose meze neza
meze neza cyane
n'izi
na ifuko turi hindura tuve kuri Kaboss the real
for real
ge ikiboss for real
sindagira kuri yo level
ah ni bon
ni buhoro buhoro ari kumeze neza
yego ndaho vraiment kandi ndashimiye invitation yawe
kabisa je wudaryohewe cyane kuba turi kumwe nga
ah sana papa
hajya inge warumaze igihe kingana gute tutari mu Burundi
imyaka irenga 10
10 ans
yego
utari mu Burundi iyo uri hari yanye n'icyaye kintu wamukumbura cyane ukavuga ati ewana kino gituma nkumbura iwacu mu Burundi
oh mu bisanzwe nkuko umuntu wese agiye hanze ikintu cyambere ukumbura ni umuryango
kabisa
family ni kintu kiri très important
yeah
bisigaye nabagenzi amina injya tujino
mukeke warukumbuye kabugali
tubi na ipatikane kure ni atari
hari yanyuma mu gisagara cha yariya
Jemba muri main.
Muri main.
Eta itwa main.
Kabisa. Yeah. DJ Daddy reka swenda kwa kile kande kuri Siren Vibes TV.
Eba merci sana kabisa.
Unaona ka, ka freshere ka BJ.
Studio ni hatari kabisa. Umo mimi nibaki hapa. Sinja handanye.
Eh, wegubega.
Uno musinanye ne muri.
Kabisa. DJ Daddy reka ndagusabe uturamukiriza abakunzi ba Siren Vibes TV ndetse n'abakunzi umuziki w'ikirundi. Why not n'abakunzi ba Etoile du Son cyangwa abakunzi ba DJ Daddy.
Yeah, this is another exclusive turi kumwe na Kabos for Real. I didn't that we take boss for real.
Yeah.
Kuri Siren Vibes. Yes, mkurikira na biganiro vya Siren Vibes mwabwiye ko vraiment. Bwira umugenza bwira uwundi hanyuma ucushira ko subscribe. Tuzo turaba supportinga turabe yuko nabo eh. Umisi mike yabo shika imbere ndabaramugije cyane.
Let's show love, let's show love. Yes. Daddy genda kuzikwizina rya Daddy cyangwa abandi bantu bose bakuzikwizina rya DJ Daddy. Mugabo ndizera neza yuko ari abantu bifuza kumenya izina nyakuri rya DJ Daddy.
Ah, jeni twa Davi.
Okay.
Yego. Abantu murundi nakuriye ngaha n'amanda genda mu mahanga
kabisa kubera iki Daddy DJ Daddy
DJ Daddy kera nkitangura ubu DJ hari harawe indirimbo yitwa Daddy DJ
okay ndakora ka kera sana
rero natanguye ijya epoke hanyuma hari umuhungu twakorana acaravuga abana wewe ifoko kweli ndirimbo ukunda kunayivuza aka cyo tukagira kazina kao ishiba nka signature
ya signature yawe
kamfata uko nyene
kubica gihe DJ Daddy DJ Daddy
karaduga
kabisa before yuko twinjira muri career yawe before yuko twinjira mu kazi kawe ku DJ reka ndakugarukana inyuma gato taratangura akazi ko kuzuravuza maybe hano hanisha atandukanye DJ Daddy wakuze mu muryango meze gute wakuze muri entourage meze gute yari umwana meze gute DJ Daddy
Oh bon nkabandi bose nakuze mu muryango wabana munani
okay
yego ndwa gatanu yego buzima busanzwe tujya ku ishure dukina nkabandi bana bose ariko nkunda music
kabisa
yego munyuma music muri secondaire natanguye jiwe mvuza aho natanguriye ibintu vya music naifu mu grand frère yakunda kumviriza muziki cyane
yeah
anyuma twa dufse bar iri hafi muhira bagira ibintu bita vya magonginik
okay
kera rero ngiyeyo hari mu gerant waho kubera arazi ko nkunda ibintu by'imiziki anakunda kuzimuhira cyarambwira umunsi umwe ubwo ni wozi ukavugiriza aba banyeshuri bari ngaha ubavugiriza umuziki turabe ko butamba urumva bafite gongi nike nga
kabisa
ndaza yari kera tugisa makaseti nike na kwanza nafasha matepe ya grand
uri buka hari umwaka wa
oh ni kera sindavyuka na mu secondaire nko muri 7e 8e
okay
yego ya bitangura uko nakorana n'undi mutipe yitwa gi ico gihe niyo twatanguranye twese turaba peti nyene ni cyabidugira unyene
kuva muri 7e
Dumu peti sana.
Ukiri mu peti indoto zawe zari zahe gadadi. Wari wifuza ku kuko twese turazi neza tukiri bato rero bavuga ati je ndifuza kuba umudoktor ndifuza kuba ikiniki. Kuri dadi vyari bimeze gute? Niya indoto wawe uvuga ati je ndifuza kumira kino kintu.
Je mu bisanzwe nareva kugira ibintu vya son imyaka yose.
Okay.
Soit kuba mu producteur musical cyangwa mu arrangeur. Kwa narakunda ibintu vya son cyane
kabisa
ibintu cyose kijanye na son narumva yuko vraiment icyo kintu jewe naba kiriye imisi yose
iyo menye ukuntu bimeze yeah
vyo kwishure ho ni nk'abandi bose wiga kugira ejo urabizi kariyeri wicaguru ukuze
ukiri
muto n'uburamenya hanini icyo ushaka
yeah yego ubuto bwacu twamaduca mu bisanga n'icyo gisanga dadi nibyo bisanga bya dadi yakunda guhura navyo
ariko je naratekereza je namye ndakana abo twiganye barabizi ndagahungu gatekereza sana mvuga make mu bisanzwe nta bisanga byinshi gusa kera ndibuka ko twaje gukina umupira umva je naba muri rohero tugaca tugenda tugakina umupira na nandi ma equipe yo mubwiza y'abajeune urabona muri abana rero a chaque fois twatsinze twaca tumenye ko uyu munsi badutangiza badukubira umva baduha igiti
mwaca mwigisha mugatsinze
oh my god wacubireka gusa kubera canke uziko mwatsinze hasigaye nk'iminota 10
ugira
kugatora turato twawe
moto ukaca bitahira yes I did that neza yo kikiganiro kuri gifeeling uri kuramenya ubuzima bwa DJ Daddy ataraba DJ Daddy muri iyo myaka yahera Daddy uragiye mu kazi ko kuzuravuza inspiration yavuye hehe kuko turazi neza muri iyo myaka yahera nabantu bake biyumvira kuba DJ nabantu bake biyumvira kuja muri iyo category kubgawe ni waho umuntu yagufasha ukuboko agushira muri ako kazi
bo tuvuge DJ club change producteur
reka tuvuge DJ club niyo watanguriye ko
yego
kabisa reka tuvuge DJ club
DJ club kera natangiye kumenyezwa n'umutipe w'umuganda akora muri Havana yitwa Henry
okay
Henry niyo natanguye buke munyuma ndakorana mushenge gikora ahantu bitwa kuri Odeon Palace bijyanye n'ugenda umuntu akakwigisha munyuma ndasubira ndaza muri Havana ya niho navugirije kugezaho va mu Burundi
kabisa Etoile du Centre iraje abantu benshi dukumenye mu ndirimbo zitandukanye za Etoile du Centre twumviriza ama signature yawe nibutse neza yuko wafashije n'abandi baririmbyi benshi batandukanye ndashaka kuvuga ba Sat B abo bose turaza kugera ngahonye Etoile du Centre iraje ndakene mumbwire chemistry yiwawe hamwe na Etoile du Centre mwatanguriye hehe ni yahe mpamvu yavuze ati reka nje niyunge n'abantu basore
Bon, quand on a trouvé une étoile du centre, il y a ni le hasard. Il y a un peu de temps, il y a un droit d'auteur, il y a un manama, il y a un amical, il y a un peu de musique, il y a un DJ, il y a un studio. Il y a un peu de temps, il y a Odeon Palace, il y a un peu de temps, il y a Romeo. Kwa jina kura hanu wita kuli la face.
Okay.
La face studio kuli avendo la mission
alepo. Onye, Etoile du Centre yema ze kwa kreye?
Yali kreye. Ah. Bagi muzika kwa jina rumo DJ.
Okay.
Mora na hanu kuli studio kuli avendo la mission. Icho gye kwanza tukora anashkwanye na Romeo chane.
Bigenze gute.
Nama, urumva bobo bavugira baririmbyi nanjye ngaca vugira koti ya twebwe tugira ivy'aba DJ niki.
Okay.
Urumva ariko munyu mukuntu twaje kuba bagenzi kubera twaragize ama débat bivamo ibintu biri très important et biri constructif cyane tutangura kuba bagenzi uko akazaraza kuri studio nanjye namenya aho bakorera kuba ari hafi ndatangura kugenda kubera à l'époque urumva je na recordinga kubera hari Bochum production yari yaramaze kunyigisha tu logiciel duke ya twa production à l'époque nagez gufata no muziki wa R. Kelly ndalupa instrumentale mpamagara Dr. Cloud
ari okay. Yeah
araza arashiramo ijya ndirimbo ye tunapenda help
ijya ni washize ni wayigize
aca shira muri instrumentale ya R. Kelly
okay
urumva ikore i Nairobi ariko ajino icyo ki instrumentale cha chindimbo ya R. Kelly twa slow wine ya cyerki ki remix
okay
ndakilupa turakora aca za afata ka micro gusa sempre aca arapamo bijya bintu byo byaraga
ego
cyanangurira aho rero isohotse abantu barabikunda cyane
yeah
y'abantu bose bazo akambwira kubera kutagira production chata cyanangura kugira rya interest yo gushaka ku producer rero for real je muri yo monde Yerero nacha ntangura kuza kwa Romeo yambere umwana mwiza cyane
kabisa
ego tura abana turumvikana cyane akazarambya changa ebana uvuye ku kazi ebana twige vyinshi twize tudugira hamwe na Romeo aranyigisha ego kandi abashimira cyane niyo natanguye rero konyene
da uchuriaje mu muri direct muri Etoile du Centre
yeah,
harumwa kuwahe
Ah, je crois 2006.
Tu as essayé. Kabisa. Tu as dit que tu as dit étoile du centre. Bibazo mwahura navyo muri rya myaka DJ Daddy.
Bon, challenges za mbere, kera vyari bigoye sinkubu. Kuronka access deja kuma media, yari kibazo gikomeye cyane kuba ama media yari haruwe.
Okay.
On top yo kuba aharuwe hari ikijya kibazo cyo kuvuga ngo imiziki yo fete bayi generalize twebwe aba jeune ko vyatanguriye ngo urya miziki y'abavoyu rona kera bakora ama hip hop n'ibiki urumva ukaburya access kuri media ibaga prefera gujwa ibindi bintu mugabo mwebwe ntibabahe ijya ntuze ijya access kuri ajya ama media kugira mushobe kumenyekana canke ikicyo cyakibazo gikomeye cyane yanyuma tugira n'aba journaliste hariyo abari baza akazi ego bavyitayeho mugabo abenshi 80% ari bintu nubabaza ibintu culturel vyandi hanze apana vya
vyoga na support batanga mu kazi kiwa kabisa reka ngume magaze kuri étoile du centre nyene kuko ndavuze byinshi shaka kumenya bijanye na étoile du centre warasoye ama hit menshi atandukanye indirimbo zaramenyekanye ndetse muratwara na Palm Awards hari mu mwaka wa 2008 nimba nihenze neza hari muri 2008 muratwara Palm Awards yari competition ikomeye
yego
right now ndashobora kwemeza neza yuko ukuntu ingufu étoile du centre ifite muri rya myaka sizo ngufu ifise nk'ubonye habaye ikibazo cyaje hano hagati ya DJ Daddy
na kibazo cyahabaye bon ni nkuko abarundi kenshi bavuga ngo ibihe bihe ibindi
kabisa
urabona umuntu arakura ukajya mu bindi bintu urumva pasi yaragiye kwiga hanze naje nuko nyene Romeo numu papa na urumva tegeza kurondera ubuzima
muri
façon
yeah
wili nuko nyene gacusanga rero nta kintu nakimwe cuvuga ngo chatujugira umuziki ari kurumva hamaze kuba distance umwe kagenda kurondera ukuno ubuzima yo kwisononura
cyane gose
yego n'ivyo ariko urabona ko kenshi iyo njino chaque fois nje turakora indirimbo
collaboration ihari
n'ivyo gusa mugabo nta kibazo na kimwe
kibazo kabisa nyaragasa Sat B featuring DJ Daddy on the break
ego cyane
je ndifuza kumviriza ka ka estre ka DJ Daddy je ndakeneye kumviriza DJ Daddy kari yongoza
washa no kuri nakone kwibuka ubu unye ipaka iyo ndirimbo
imagine
next time I consoles nzoza
cinda kawe reka ndakubwira ga party kiwa hari ga party everybody say everybody say yes to oh
rayibuka
daddy eh baba didi dj daddy didi ripera fast bus jega da da na na na
satu bitwa kura ndimbo nka zita cyo zina
yeah
yo munsubize ariho I love you, je crois.
Mm. Nyaragasa, nyaragasa.
Nyaragasa. Arindi yakoze na Miss Erika.
Kabisa.
Yeah, nabakoreye zo. Naranavyibagye, ça fait très longtemps.
Nikera cyane. Ndadi dabye mukije twiwe twakera.
Kabisa.
Yeah. Cyane gose.
C'est très bien.
Hajyanye Daddy na Sat B mwahuye gute DJ.
Sat B à l'époque, rona twagira production jewe kukirimba arts akaba Amir habana Bochum je crois studio nka zitatu
yeah.
À l'époque so Sat B rero yakorera kwa Amir normalement mukabu sinzi kintu cyabaye après yakoze indirimbo na koze yande sinzi ibintu nk'ivyo acaraza turahuza gusa urumva abaririmbyi bakunda kugenda mu studio
yeah
araza rumviriza arakunda touch niyo twakoze ijya ndirimbo kwanza munsubize
munsubize ba hit
bira ba hit kabisa après dukora ijya yindi yari instrumental ya hold you ya Egyptian itwa love you je crois
yeah.
Dukora ijya Miss Erika Yeah, if you don't give your Sat B twa wiyaza gusa kuri studio.
Kabisa.
Nkamandi baririmvye kuri abakunda kuza kuri studio fete. Yeah. Just past time haja.
Past time. Chovuga te kada gukorera umuti. Kabisa. Daddy hari abantu benshi basigaye bamadimisi bidogera umuziki w'ikirundi yuko umu DJ afise par yiwiwe kugira umuziki w'ikirundi gere kwindi ntambwe. Hari abantu bamadimisi bidogera surtout aba artiste bavuga yuko aba DJ bo kubgabo ni bavuza umuziki wacu nkuko byari bikwiye kumera. Kubgawe we maybe afise experience kuva kera uko uwo mwuga kino kino ukivuze kwiki eske kubga urabona neza yuko umuziki ushobora kuduzwa no mu DJ cyangwa kubga urabona neza yuko si mu DJ wengena afite mu ruhara nabandi bantu bose barashobora kugira icyo uvuze kuri cyo ndibaza yo kwizo rumors wazumvise
eh
haba imishwa mirano hanto aba artiste amwe n'aba DJ kabisa
bon subwa mbe cyo kibazo akimpaza ariko kukimagije muri media reka ndacishure
okay
burya bashira ingufu nyinshi ku mu DJ ko nibaze ko mu DJ ariwe ashikana uyo muziki kure.
Yeah.
Hari izindi kanal zicamo abantu uyo muziki ucamo kugira ushike kure. Dagwe example okay. Mu DJ ariko ba DJ bari kwinshi ariyo DJ radio ariyo mu DJ wa club Sadep bavuze mu DJ kuri radio no vyumva no vuga aba DJ kuri radio se urumva si gyokos ugavuze DJ club. DJ club has abantu bangaye none he muri soirée haja abantu 100 cyangwa 150 eske nibwo Burundi bwose Burundi ça fait 11 millions
Kabis.
Population none wocuje muhari kubera petite ni huyo musani agendera yumvise batavuga ije ndirimbo iyo gacaje imihari mugabo ntibagire ko harabani jana haja ariko
yeah.
Harabandi miliyoni 10 na
kabisa
eh so sinibaza ko iyo muhari bo uje mu DJ hubwo ingufu za mbere burya muri promotion ni media no kuvuga radio television bijya yeah. Abantu barako mu DJ abamumviza niba kinawo baza mukabare kiwe bon tukuvuga DJ club ariko uvuze DJ radio bien sûr radio c'est audience nini et uri muri bisu uri muhira uri hehe urumva radio c'est audience nini kandi bazako bihenda cyane kuri ico kintu sinugiye ugiye kubiraba no kuri ifoko ba diferencia ico nico kintu kiri uvugiriza abanijana awani chance wazo tu muziki wa umenyeka
kabisa
nzima ye huko bari kwikosanta kuzindika kanali zishobora gusohora uyu muziki yego
yeah umuziki warahindutse ubunya hariyo new generation nyinshi kirabikora neza muri industry ya 257 ashobora kuvuga ba Berry OLG Oleg yatwaye 15 million muri Primo Star ba Wiz Design hamwe n'abandi benshi cyane new generation iri kirabikora daddy hariya mu mahanga mumbabare kubabaza kino kibazo muracyakora kano kazi nyene ko kuvuza mu night clubs
ego cyane
yeah
ubwo cyane gose
kabisa ni ahepa uhorugirira umuziki w'ikirundi hari yanyu iyo uri kuravuza
bon umuziki sa depend na masoire hariyo soire East Africa ushobora gusanga hari abantu bava mu mihingo yo nga mu Burundi mu Rwanda Tanzania aho uyu ashobora kuvuza ku muziki w'Burundi iyo yaho mu Rwanda canke muri Tanzania
okay.
Yego turabivuze yego canke ugasanga ugize ivyo bita afro night
yeah.
Kuvuga aho kwera uba hanze haza abantu bavuye mu hose muri Zambia Nigeria uva Eritrea urumva hari igihe umuvugizi v'ikirundi ntatahure n'ikintu na kimwe urumva ariko zirajamo zirajamo zijya zimeze neza zirajamo mu bisanzwe nk'ahantu hose nawe uyo barabazungura zivuza
nk'indirimbo zitatu tigera uvura kuvuza uvuga ati yabana these songs ndazikunda sana ziwacu
so nka mu Burundi oya gusa no kubwira aba artiste nabonye indirimbo zabo bantu bakunda cyane
okay hariya hanze yeah
babarundi hariyo Kidum hariyo Farias
kabisa
na Sat B abona abantu indirimbo wivugije baranazwi
urabona reaction
quand même
yeah.
So kimwe n'abandi abandi peut-être bizofata umwanya nkuko aba bandi babigize nabo nyene ariko batatu vraiment indirimbo nawo yobura umuntu w'umurundi ari hari cyangwa umunyarwanda gusaba indirimbo ndundi nabo batatu
nabaguma bagaruka
nabo batatu
kabisa. DJ Daddy turacere kumwe mu bwami bwa Siren Vibes TV ndizera neza yuko ukeneye kumwumva zigiye ndirimbo za Etoile du Centre ndibaza yuko wakunda kumva party ya DJ Daddy maybe akara introducing maybe akara ibintu byiwiwe urakeneye kuvyumva live kuri Siren Vibes TV Daddy jere kansabire abakunzi ba Siren Vibes TV utucishije mu basi aga party kumwe ndirimbo za Etoile du Centre
ikando bagiririyo shasha
ni kabisa
kandi zosoka dimanche video yayo
ni kabisa
so yitwa gufosinga ka intro kagenda gutya yes yes yeah this is another exclusive from Etoile du Centre Kasimba na ikangetsa we atwaba tugira show nyinshi ngabe nakwa problem
sawa iyo ishasha reka tuyihoze reka wewe ni wana na
yes. This is Etoile du Centre DJ Daddy
Jereka da mufugire bro Haleka no jengo nda daddy Yes yes ya Omane
Akulanda sinyatiri Raskola fopasa tukwa ya mwuri studio Tukwa ya jeje kurikodi inga Widi turiri imba na charam gira Ngo nibi shoboka Ngo aliki nunaru umva Kitaru umva kwe Akukano ngo yes yes ya Afuga Ari kwa kutumaza kwa shanga ngwa ingiyo ni sinyatu
ye ni yako
we bana iyo ifoiti
ago tuko tumenyere kwa DJ Daddy yes yes ya
cyashiramo nka sinyatu uko nyene na
kabisa Daddy maybe urafise nk'akajambo ugomba peut-être wifuza guhereza ugaruka ariko radukurikirana nk'akajambo maybe wifuza gusangiza n'abantu bose bakunda akazi kawe abantu bose bakunda umuziki w'ikirundi abantu bose bifuza yuko ibendera ryacu rishikanwa ku rundi rwego biciye mu muziki
ego
umwanya ni gwawe the floor is yours giri cyo tubwiye DJ Daddy
hanini ka boss
ego
cyo no vuga ikintu cy'ambere gushigikira uwo fasha abaririmbyi mu kubashigikira nuko uharaje ama réseaux sociaux baga partager surtout ama link baka bakumvise vyo akubera twe nkatwe tubahanze turabona ikintu abandi bava mu bindi bihugu par exemple nko muri Congo uhuye no mu Congo mani na kindi kintu uwo mubaza atari vyiwawe
kabisa
no barafisi just support it ubwo so bagafasha bo baririmbyi bakabaha support bagize ama concert burya umuririmbyi si kumwumviza gusa ku radio cyangwa gupartager link iwe mugaba hanini arakeneye n'ubwo buryo nabwo bukura hehe kubera ngaho urabona mikoro acari make agize ivyo biteramo bamushigikire baze mu biteramo
cyo
kibazo kinini nabonye kiri no ngaha ego abantu ntibitabiri biteramo a prefera kukumviriza gusa ku radio cyangwa kuri YouTube ego handi ikindi kiri gikomeye nuko boshigikira mwebwe aba jeune bo muri ko murakora mu bintu vya media ahanini ni mwe mugira promotion
cyane gose
ego ni mwe mu burya mu bifise mu minwe bakaza barakurikirana ibiganiro vyanyu bakaba updated ahanini nivyo mugabo kujya nabisubiyemo babafashe bazo baragenda kuri show kumuvisa gusa kuri YouTube
ahanini
ntacyo bumufashije kubera naho bavuga ngo YouTube irakuriha ama views twebwe dutanga mu Burundi canke muri region yacu nta niyo besha muri rimvyi ego ahanini rero je icyo shimikira ko cyane nuko bagize ibiteramo bazararonka kubera kujya kuntu ajya mantreniki aronka ajya amafaranga
kabisa nagerageje kujya kuri account ya DJ Daddy Instagram nabonye yuko uyu bro uyu mu grand frere mu legends afite amateka menshi from nakora gusa ubu DJ reka ndabwire n'ibindi nakora ni pro DJ aho ni kuri reka dayite biography ya DJ Daddy akongera akaba ni radio DJ akaba na music producer akaba na graphics design akaba na content creator papa ibi byose inakuwa
kwa ari byinshi
sana
mi peke bina nchanga
biragucanga
ariko bigenda bifatanye bigenda bifatanye umva vyose radio DJ
kabisa.
Na narakoze kera kuri Bonesha FM
okay.
Na hari ya rigiye mvuza ma radio canke iki ya ndumu club DJ, premièrement de mon DJ au Mori Club. Vous êtes content creator, d'accord à ma content, ego bien sûr, à ma graphic design, ego d'agir à ma graphics. Ya, vous serez va viagier, vifatana,
vous music producer, kuba long time, music producer,
long time, kabis.
Yeah, vous n'avez pas producteur, ben si, bari muri new generation, sinziko wazinga ba I Breezy. I call it the magic.
Yes, quality.
Trick on the beat.
There you go.
Quality y'umuziki basigaye batanga muri kino gihe. Ubona ari quality y'umuziki nyawo nyakuri. Hari umwe mu ba producteur yambwiye yuko aho hijya mu Rwanda kintu baturusha mu Burundi, aba producer babo baratanga quality imeze neza mu muziki. Daddy, kubwa wewe maybe umaze kumviriza some sound indirimbo zimwe zimwe z'abarundi, uruva ngene yuko quality ibikwiye ifashion is
quality meze bien sana nta kintu na kimwe twakwamvia abanyarwanda.
Okay,
ntacho mbona na kimwe kuri qualité ya son. Vraiment pas du tout gusa wowo yari hands wowo afite signature.
Ah, okay,
indirimbo yabo ikivuga gusa bakiririmba ucyumva ko indirimbo yo mu Rwanda.
Okay,
twebwe tubuze signature mugabo qualité ngato afite qualité
dukore iki ubwiye turonke signature yacu turonke kakano vera ku muziki w'ikirundi
kasinzi vraiment sinzi ko ari touch y'aba producer cyankiki mugabo kenshi nukuri nka kujya ko mu Buganda umva indirimbo y'ikiganda
direct
ucyumva signature
kabisa
mu Rwanda rero bakora crea signature avugije gusa gato
mo muri Kongo chumba direct
no konye ne Tanzania bafaga signature
wow. Okay,
urundi turacyabuze signature
signature
urumva kandi nibindi bintu gukopya si bibi mugabo ifu gukopya intelligemment.
Okay,
uvuga ushobaye gukopya bana boy ntukopye nakujya agira kira kintu mu ndirimbo yiyo nivyo bitwisha ngaha kubera ugiye gukopya undi muntu w'umu pro wowe nta numwe azokumviriza
kabisa.
En fait ukuntu bakopya ifo gukopya ugakura duke twiza kuri we ukongeza utwi wawe bigakora iki
akaba creation
mugabo ugiye ugakopya
the problem kabisa. Karatatatu ni wowe producer y'indirimbo
karatatatu ya
changa nuwa
oya.
By the way, narayo wenye kuri account yao ya YouTube.
Jembayambaya.
Mbaya. Kama mbaya, na iwe mbaya, tunawaru, tunawafuta kama kaya. Kuri kia barimzi bakira, baraperi bakira, baraperi bakira, baraperi bakira,
baraperi bakira, baraperi bakira. Uruva wari wafuse struggle imwite ngo. Bigacha iba tumarero bakora n'abakozi. Ubaravye bose ale poko kuno bakora vrema. Mon frère. Yaraza kicara kuri studio kufasize dima ataka kurindira naho za 14 akambia ntakungoya.
Sitaki urofu.
Ntafanya muziki. Kanda kaza fisa matana fisa vrema makuru aja mwatabaho.
Yeah.
Yego vrema. Yego.
Mbaya ni karatatni mbaya mbaya. Ni wawe producer wa.
Yego musigwa musangwa.
Musigwa musangwa. Yabaye.
Ataka wajue ya Fizzo.
Wow.
Ninyeshi.
Une legend mu muziki wacu arakwiye respect kandi arakwiye respect tumwoba yubahwe wubahwe cyane
gose.
Yes, mukurangiza neza ikiganiro cyacu naragiye kuri account ya Masango ufite ama tutorial werekana ukuntu maybe kuvuza ibikindi.
Ego hanini je ngira ama tutorial ya ibintu vyaba producteur naba DJ nivyo bintu ngira. Ego cyane cyane
nkaba petu sanga bifitiye nabo mindset cyangwa bifitiye ndoto kubira aba DJ bo gusanga ku mbuga izahega DJ Daddy.
Je nka jewe kenshi nkoresha nka Instagram.
Okay,
ni DJ Daddy rifatanye
ukoresha
kwa kantu bitaka _
akarongo
kugira official
kabisa. YouTube
YouTube nuko nyene DJ Daddy fatanye _ official.
Snapchat turagusanga cyangwa Twitter cyangwa hehe.
Oh yeah.
Na TikTok.
So I mean of Java June.
Eh, siguya. Daddy
arasho Instagram ni bomb.
Instagram
ni ndi fyara bahe byinshi cyane ni twagira kama vyose ngo tubishobore.
Yego. Daddy urafise umwanya muto maybe hano mu gihe cyacu Burundi nize project zakuzanye ngahanye. Est-ce que Daddy azova mu gihe cyacu Burundi amaze kurangura ibintu ivyani batari banga?
Oh, bon, premier mandat, ça m'a projet personnel. Mais il y a business, il y a un retour. Mais il y a à part ça, il y a un Burundi Bwacu Festival. Il y a un DJ Chen, il y a un Saido. Yego hanini yari ivyo no kuza muri vacances
kabisa
yego kuruka gato yakuraba n'umuryango ariko hanini ni ya ma projet business
kitega ma featuring avye kuri DJ Daddy n'abandi ba artistes
menshi cyane no turi muri studio DJ Etoile du centre kizo kavuba cyane isomene nyene hanyuma ndiko dakora n'abandi ba artistes yego turi muri studio so nazo bazozumva vuba cyane yego
ndagushimira cyane DJ Daddy.
Murakoze cyane kandi ndashimiye Seven Vibes.
Merci beaucoup à vous.
Kwa vyanyu ni vyiza.
Kabisa.
Big up sana.
En tout cas, wagiwe na interview.
Cyane uru umujene afite respect cyane vrem.
Yeah.
Abandi ba artiste cyangwa abandi bantu azorondera
kabisa
for real.
Yeah.
Mujene azi kuvuga ari eloquent.
Kabisa.
Vraiment azi ukuntu ego vraiment.
Asansana boss. Yes, I. This is Siren Vibe TV. My MICI boss for real. Hamina DJ Daddy. Ndakwibutse neza ushobora kumufollow mu kuri account ya Instagram. One it's DJ Daddy _ hamina official. Ugiye kuri YouTube nuko nyene DJ Daddy _ official. Nimba ufise indoto yo kumena nka DJ Daddy. Nimba ufise za rêve zo kuvuga ati nanjye ndakeneye kuba umu DJ international. Washobora kuja kuri account ya YouTube ukaklika ku ma video yi uzobona ama tutorial menshi cyane. Ikintu cyo uzoshaka kwiga uzogisanga ko kandi ndakwibutse neza yuko this is not the end azo kama duhi bindi bintu byinshi cyane kuri account yiwe ya YouTube. Merci kuri wako de subscribe kuri channel yacu. Merci kuri wako kuri kenya kino ganyo du début à la fin. Merci kuri wewe maybe chagize wagize nk'akantu wamye wifuza kumenya kavuye kuri DJ Daddy ukaba wakamenyeshejwe uyu munsi kuri Siren Vibes TV. Dufise byinshi twovugana na Daddy mugabo umwanya ni twomara wose mu kiganiro. Ndibaza yuko next time tumutumiye azo bwa mbere kuza kuri Siren Vibes TV. Ndakwibutse kandi yuko ari ka boss for real hamwe
DJ Daddy.
Yes, yes, yeah.
Mm. Yes, yes, yeah. Ewa koga signature vraiment.
Aga bora ni kakari papa. Sure.
Hey. Fuku ninde mbega ni pasi yambwiye ngo ifuku ja kukandikisha muri yapi?
Muri yapi?
Eh, problem.
Hari ngo uzosanga leo nabandi bapeti bita. Yes, yes, yeah.
Ah, bitwa my griffin ya tari sigera pata tujya tujingwa
aragati. Aragati ya pa.
No problem.
Mugabo by the way, sorry gato naguma meze mugabo. Ndafisa kano kanyuma ko kumubaza Daddy. Daddy mwarakoze remix iyi ndirimbo ya More Fire. DJ bro, shout out kuri Gabriel Remix.
Santi sana.
Gabriel Remix nyamateka kabisa.
Santa. Big Romeo. You know this?
Respect kabisa. Kaje mwaka kodze
Sara story gandiri.
General story ke gandiri mboko at.
Imbo ya remix na iko za 15 minutes.
Imagine.
Na iko za instrumental chap 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 chap. Romeo ari chenga tu juste akora chiringa.
Yeah.
15 minutes. Charambwiye kashire mwicwi yagiye rimwe
DJ
yo tumara masaha
imagine
ngabo ijya twakoze 15 minutes cyo gituma indirimbo mukoro nka 6 cyangwa mukuba nziza burya CFR ndi ari indirimbo zimara amezi muri studio cyangwa kaya kigasoka kigatugira
swata
swata
mugabo 15 minutes tunapata
yavuye mu kintu
cyiza tantara
ishimazi tatugusa ubuhejeje
tayari ni more fire please aba DJ indirimbo muze muri vuza vyo gukira fse vibe iratambitse bashwa
Irasara.
Peace out.